inkuru ivugwa ko wewe usohokana na Isaac kandi Isaac akaba yavanye n'umugore wiwe n'umudamu wiwe bavanye ariko nkaba nabonye ari wewe muri kumwe est-ce que c'est vrai
Fatima ni wewe tiro janje umutima wanje warahutwaye babarira mami nusu mbabaze
Bagura zumunya iposti nzaje.
Eh.
Nawe.
Nawe nzi.
Ni mudamu wewe. Wa mudamu wewe twumva ko bo babavanye niwe yabiposti. None kira ntabo hamwe bifitiye.
Mura sherishira mazinda. Ndagukunda senza goye mukira. Ndagukunda nzabikurikiza.
Uko abantu ariko barabona zigiya foto ziko zira trending tumenye ukuri nitugume mu madidane tuguma tubazanya est-ce que c'est vrai none Karine aragedara na Isaac Isaac yabafanya n'umugore bivyo bavyagenze gute dukeneye kumenya ukuri kuvuye kuri wewe
Fatima ni pose mtima leveka na yangu maisha
Isaka na itaji mahama
Isaac wa Musa finze gute mu telefone ya
Fidia. Uno Musa wangenda ni?
Ese kugenda ni dukeneye kumenya ukuri.
Arambere numuga tacha baye vrema yo kuntwa mu kugara wese.
Ubukunda kuza muri file ukabura uteramira. Ubu wagendanya abana ukabura ubasiga. Inyishu sahanda tari muri Fan Zone. Muri Fan Zone twabateguriye ikibanza kiri VVIP. Zanye no mumenyereye kubona zikinwa mu bihugu vya buraya biciye ku buhinga bwa none nka maje video na handi muzisanga tari muri Fan Zone. Muzu hasanga za jeux za PlayStation zigezweho za modoka za réalité virtuelle arizo VR. Ushobora kwitemberera mu bindi bihugu cyangwa ukaja mu ma course internationale wibereye mu Burundi. Muzo dusanga kuri Boulevard de Luprona en face ya Budget.
Cyangwa mutwa kure kuri 371 405.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Nous sommes à Fidia, kuri Isaac TV, inyuma ya kamera turi kumwe na Drizzy. Uno munsi nige rya mbere ndibaza mu mvisi jwigi wanje ariko siryo rya nyuma. Hama tukaba twatewe ibakwe. N'umuntu novuga kuri jewe arakomeye cyane ariko namwe bwazokomera cyane. Yitwa Karine, Karine ndakuramukije.
Ego ni sawa.
Ego ni sawa. Ego. Na umeze neza.
Ego ndashimye.
Donc ataburyajya burimo uraberewe.
Urakoze.
Karine irindi zina witwa nde?
Uwimana Ella Karine.
Uwimana Ella Karine. Usenga he?
Nje ndi mukatolika.
Katolika. Est-ce que abakatolika murambara nkuko?
Kubera
Nene cyenzi ya nari nibaza ati abakatolika mu cyamwambara nka twebwe kujya kwa Bikira Maria ibintu nk'ibyo
bo bivana umuntu gusa turavanga
c'est bon ubahe Karine
mba mu kinama
kinama ni nini
nyi muri bubanza
bubanza ni nini cyangwa se maka tumenye na na numero na ave ni byose
ayo birakwi
Merci beaucoup. Karine, ubana n'ababyeyi cyanke uribana bimeze gute?
Mbana n'ababyeyi.
Urafite bose papa na mama?
Yego, bose barahari. Nawe tuvukana bose.
Uvukana n'abakobwa bangahe?
Abakobwa turi batatu, abahungu ni batanu. Turaga komine.
Abahungu batanu. Nta kuntu mwakora zone muri rwanyu. Donc muri benshi.
Oya mugasi cyane.
Ariko sibake bose muracari muhira none
ego
Karine usina kingahe pardon mugabo kwibaza ndiko ndakubaza c'est simple mga
ntamukoga yivuga imyaka
kubera iki basi uri mu 2000 cyanke uri
oya
nari mu 2000
si myinshi kandi si mike
uracari nkumi Karine
ego
Karine ndibaza turi murunganwe ariko ntituri murunganwe sibyo ushobora kuyaga nk'abari murunganwe c'est vrai ndibaza ikibazo cyose ndakubaza ushobora kwinishura ari gishoboka
bon ari gishoboka ndakwishura
ari kidashoboka na
ucuvuze mbara
ari kidashoboka
birashika
niki hehe ndakubaza
nti oya mbaza
oya wewe
mbaza mbaza ndahuya tukirashora n'igishoboka
Karine hariho ibintu mbona mbona mu bakobwa mu bajene nkatwebwe usanga turiko tura donc abakobwa bashibo muri 2000 2000 2001 2003 jusqu'à 2024 bavuga yuko abakobwa usanga bakunda kudetsinga n'abahungu bafise abagore donc n'abapapa apa n'abahungu bafise abagore kubera nkabose abahungu nibaza yuko bafise abagore nk'abapapa hari byo nawe uhora wumva je sinzi kwaje manda byumva je nyine
ngo ya ibyo nanje manda byumva abishoye barabikora abo bikundiye barabikora
abo bikundiye none hari abo bitakundira
bo biravana umuntu aranka ari uwo bikora n'uratobikora
kubera iki
yabaye n'umuntu
birinda kuvana n'umuntu cini baza yuko donc ubyo
je ari nk'ikintu nokora singombwa nawe uco gikora
ariko hari ibindi bintu navyo uvuga ati
nibindi nokora n'ukabikora
basi kwijana ibice bingahe kwijana by'abakobwa mu Burundi bakora ibyo wewe basi nkawe Karine uri kurabiraba ukaraba situation yo mu Burundi ukaraba ngene abajene bitwara muri no minsi bo biha pourcentage zingahe
ibice yaba bikora
yego ubaho uvuga ati pourcentage zikwijana bakora ibyo bintu bakagendana n'abagabo abantu
chasse no vuga ngo no biha pourcentage ingano ku unya cyangwa ngo menye ngo abikora bangana ku unya gusa iconzo cyo birabaho
ego birabaho c'est vrai birabaho ariko dukeneye rero kumenya ati wewe nka Karine uri basi nka jewe mvuge ati sinzi ngira ni kubera je natembera cyane ngo ndabibone ngo ndababone basi je no vuga nka 20% jewe kuri je ama part mvuze 20% we na wo bihanga usa no muntu tembera cyane kandi
eh oya ndashaka kuba ntembera cyane mugabo bo Sio chavu ngo ngono ya pourcentage ingano ku unya gusa ico nsho birabaho birahaye ndavyumva
ndavyumva aho nkubo unye bishitse ukaba ufise nka mutonya wawe afise basi nka mutonya wawe umukobwa afise nka 19 20 21 ukaza wumva ngo akundana n'umupapa afise abana bane uwo muhanurike
ico no muhanura bo mu bisanzwe naho bishika bakabikora misanzwe sivyiza
sivyiza sivyiza
kuri je sivyiza naho bishika basi bakabikora
kuri wewe sivyiza kuri Karine sivyiza bishika bakagusa kuri Karine sivyiza c'est vrai
kuri je sivyiza
eh
kuko bon birafite igaruka niko no bivuga
ingaruka nyabaki duhanurira abo bajene bacu duhanurire abo bana bacu ba 18 19 20 kuduga
bon biganya birakurikirana ura nkajya marira uburukariza urya mugore urya mu papa fende fara kugaruka
ku c'est vrai
bon rero bon kuba bikora je numva atari byiza kuba afite ingaruka mbi
Karine aratubwiye yuko ababikora birya bintu atari byiza kubera bifite ingaruka mbi none Karine nkubu wewe bishitse hakaza umuntu w'umupapa afite nk'abana bane basi tuvuge babiri gusa ariko n'umupapa arafite umugore akaza kutraga wewe ukwemera uwo mwemera cyangwa uwo mwanya
mbo muri uwo mwanya byovana ukuntu yaje n'impamvu itumye aza
voilà dukeneye kumenya ati we uwoza mezuku niwe nokwemerera n'uwoza mezuku sino mwemerera uwoza afise ibi uwoza adafise ibi donc dukeneye kumenya ati je Karine kugira nemere umupapa afise abana batatu canke babiri yoba aje amezuku canke bimezuku niho nomwemerera
je ho mugihe nomwemerera mugihe yoza afise nk'abana ni nko mugihe yoba ari nko wa mupapa basi dufate nta mugore bakiri kumwe ngiye batamugura bakiri kumwe babana bon bivanye n'impamvu ziwe zitahuritse ndashaka kubyemera
uvuze yuko kwemerera umugabo afise abana ariko atakibana n'umugore wiwe naho nyene bivanye n'impamvu
ziwe zitahuritse
aish ndabona akantu kaza kutugora gutaha si basimbira gusa impamvu imwe gusa imwe hamizi sigaye zibe
secrete
oya none simbajije none imwe gusa
bon nko mu gihe twabiyaze ko tukabihuriza ko ngabana ko bikenewe dushaho byemera
Karine woba nkuno munsi woba waciye ku marizo sosiye ukaraba ukaraba ibintu biriko biragenda basi nka Facebook example Facebook ukaba waiciye ko kare ukayiraba ibintu nkivyo woba uguriye connection basi no munsi ugira ngo cyane inama megufise
sha nta connection ndogorora
c'est vrai uya uratubeshe
divanye twarazindukiyemo
Ah,
c'est un mwanya.
Nuraje kuri social media nimwe ngurabe ibintu biko biravuga. Karine, jewe kare nabyutse ndaraba kuri social media nahuye n'inkuru. Oya ntangare ntago bitangaje n'ibintu kumenga hari cyo wikanze none.
Oya n'ukuri.
Hari cyo wikanze?
Oya n'ukuri kanze.
None kumenga ukiyukanguka ukuntu kandi wambiye ko
ari nasi. Oya ukuntu wimbwiye.
Oya n'ese ndakubwiye je nagiye ko ndaraba mbona nyine hari inkuru iri kira trendinga. Niteye ubwoba n'ibintu nyine bisanzwe. Nashimye nawe kugira tuyisangire iyo nkuru ngira ngo wewe ubuyizi ko ibyinshi kunduye. Niyo mpamvu nahisemo gira today ndaguhamagare. Uducire ku mayange kubijyanye n'iyo nkuru nabonye
inkuru nyayo
twa urayitse nabonye ifoto iri kirasirikira wewe na Isaac Classic Isaac mego ramutse cyane n'imvuze n'ibyo tatse
ndamutse
ramutse nabonye inkuru ivugwa ko wewe usohokana na Isaac kandi Isaac akaba yavanye n'umugore wiwe n'umudamu wiwe bavanye ariko nkaba nabonye ari wewe muri kumwe est-ce que c'est vrai
abantu babivuga afite cemeza
ibagifise none bashira ki foto batafite cemeza
none wifotoje n'umuntu bisigura ko mukundanye
ariho kwifotozanya n'umuntu bigacya bisigura ko mukundanye n'indi foto ubona bavuga ati ah wapi none
ni foto ari bimeze gute yatuma yemeza
nta foto none nta foto wifotozanya na Isaac wewe
none kwifotozanya n'umuntu si bisanzwe nuko nawe twakwifotoza cyangwa mukifotozanya
ubu rero Isaac mu bakobwa bose mu Burundi n'inyuma y'u Burundi amaze kwifotozanya kubera iki bashimye wewe bagura z'umuntu ayi post inzaje
eh
nawe
nawe nzi
n'umudamu wewe wa umudamu wiwe twumva ko boba bavanye niwe yabiposte narangira nta buhamya bifitiye kubeki yashimye wewe ugira ntabandi bakoga bose basanta bose bande bose nti aba bifotozanya ko atari bigira afata ifoto yabo ngo ashire ko wewe yashize ko wewe
shano kwije ivyo ayo makuru nta birebire ndayazi ko gusa iconze Isaac n'umuntu wanje wa hafi
nabindi birebire ibya heze wamaze kuduhinyije n'umuntu wawe
umwa hafi
umuntu wawe hafi bisiguye iki n'umuntu mwamana misi yose n'umugabo wawe
yaye twamara misi yose
none umuntu wawe n'umuntu wawe nyene nawe urabyumva ko ari umuntu wawe
none umuntu wawe hafi cisugura ko ari umugabo wawe
wamaze kutabwira ko ari umuntu wawe urumva ni umuntu wawe hafi ni wawe ndi mubwira na byose kandi nta muntu mujya kugira na byose atari umuntu wawe
hafi bon ubwira ibyo byose ari akantu nk'akabazo canke mushaka kumubwira ngo atabirebire
Isaac
menye ni nako bangukiye
Isaac menye ni nako ingahe ku buryo iyo cyaba umuntu wawe wa hafi de façon ko umugore we afata ifoto yawe
bivuye no kuntu anyitwara ko
akwitwara ko erega ibyo nyine nibyo turiko turavuga ko akwitwara ko gute gushika yaho umugore washobora gufata ifoto yiwawe akagupostinga Bekura dahigeze ngira nta numwe atanabitse ubu unye ngira abantu bose banazimije na matelefone kugira ntibagume bababaza abantu bose baba bari hafi ya Isaac cyangwa baba bari hafi yiwawe ndazi ni wogurira connection za gusanga mu message nyinshi dukeneye kumenya rero we na Isaac muhuriye kuki
nuko jira Isaac nta birebye nuko duhuriye ko ntabyo frame
ijya foto mu ifoto zinje muri he
kifotoza n'ibisanzwe
mwari he
ushaka gusohoka avuga ati ifotore ibyo n'ibisanzwe
kandi kindi nacyo twabonye ifoto zitandukanye ntago ari ifoto y'umunsi umwe mwari hamwe mwari mwambaye uku ahandi mwambara uku ahandi mwambara uku none mise se we mama masohoze rero na Isaac wa umuntu wawe wa hafi
n'ibisanzwe none
n'ibisanzwe
n'ibisanzwe
ari umugabo w'umuntu kandi nane ntabizi ko afite umugore
ndabizi ko afite umugore
urabizi ko afite umugore kandi urabizi ko afite n'abana none gute ushobora gusohokana n'umuntu afise umugore n'abana dukeneye kumenya ukuri kuri mwo ngahe indani yawe na Isaac
Jina kubi Isaac nta bintu birebire duhuriye.
Nta bintu birebire gute uwizi ke photo. Erego umugore we
nico none bisanzwe sheri. Kwifotoza
nta bisanzwe. None ko abandi bose bisanzwe ko atari bigeze.
None hari umugabo waramfatana.
Usanga tana gufashe umugabo bige yabonye ugire yabihuye.
None bige yabonye hari cemeza yifitsi. Kubona ifoto gusa je nko wonya ngo ntwa umugabo.
Eh
atacemeza yifitsi.
Atacemeza yifitsi. Nuko byiyumvira
umva nka wowe basi wabona nk'ifoto yo mushira wari kumwe n'undi mukobwa tuje ngaho nyangwa gwa
gutwa tubiyaga kabimbira neza ingira ashobora kuba hamwe n'undi mukobwa donc hariyo kuba kumwe n'undi mukobwa sivye ntwa tsika na Isaac nakubwiye ari foto zenya nabandi bakobwa rengene kuki byiyumviriye wewe abandi bakobwa bose batigeze babiyumvira ngo afate amafoto yabo we bayashire ko byiyumviriye wewe Karine
none kumwe ngo kuramvamya cyane cenge nkuru yagutumye
Yes, donc, nkeneye abantu bariko barabona zigiya foto ziko zira trending. Tumenye ukuri nitugume mu madidane tuguma tubazanya est-ce que c'est vrai? None Karine aragendana na Isaac, Isaac yapfanye n'umugore ibyo bavyagenze gute. Dukeneye kumenya ukuri kuvuye kuri wewe. Uguruke.
Je na kwishuye. Isaac nta birenze, umuntu wanje wafise bisanzwe.
Sawa ntacyo Karine katubishire ku ruhande nta birenze. Eske none ko numva ko Isaac yavanye n'umugore nta kintu bitse ko kandi ukaburi ubifite yo n'uburuhara wewe. Urabifisemo uruhara. Urafisemo uruhara Karine. Tubwire rene nibyo Isaac yavanye n'umugore cyane.
Ati je ngi uruhara ko kugo kwa ukanye cha Isaac n'umugore
wiwe. None nabaza ndiko ndakubaza ibyo ntumvise.
Ah bon? Aba kuno nari mfise?
Yamenye rero. Tunayamenye natwe uyatubwire. Ntawe wari ufise.
Je nokuri ivyo ntabire byenda biziko.
Eh. N'umuntu wa hafi none batakubwiye ati je turacyari kumwe n'umugore cyangwa umuntu murasohokana everyday basi tuvuga everyday kubera twabonye amafoto menshi. Ngira ajya ba postinze usanga umugore wewe gusa yabonye ngira nk'abiri cyangwa atatu ariko twegeye tubona ni menshi. Dukene rero kumenya nibyo yoba yavanye n'umugore cyangwa ibyagenze gute.
Bon. Isaac nari umuntu wanje wa hafi singombwa ngo acambwirizwe byose kandi na jewe singombwa ndamubwire ibyanje byose
umuntu wawe wa hafi ntacyo muhishanya ari umuntu wa hafi tandukanya watubwiye ko ari umuntu wawe wa hafi donc ni wawundi amabanga yose murazinanye nimba nata amabanga mufitanye isi wa hafi wawe uriko uratubesha
erega naha aba ari umuntu wa hafi ariho ibyo utamuhisha mugabo singombwa
Nicyo mugani ikintu gisanzwe. Icyo ni ikintu gisanzwe
kikubwira. Ari byo nawe ba utegezwa kwibikira cyangwa we akibikira. Singombwa ngo acambira byose.
None
ngo isigarize.
Oya, oya Karine. Ari umuntu wawe hafi ibyo nibintu bisanzwe yo bikubwira. Nawe yo bikubwira ati jewe rero Karine urabona mu rugo bimeze uku rero umugore twavanye byagenze uku ati je nshaka wewe.
Ibyo rero jewe nta byonzi nta bebe ndabizi ko nimushaka kumenya birebire uzogenda umwibarize.
Gende mbazende. Mugore wiwe. Isaac.
Isaac cyangwa umugore wiwe.
Eh. Oya, oya Isaac ntacyo kumubaza si kibazo, sibyo? Ego ndashobora kumubaza. Je rero nashimye mbanze mbaze wewe umukobwa mugenza, sibyo? Kubera ntu shobora kuntinya ariko urya ari utuntu tutubaza tumwe tumwe cyantinya kumubaza ko ari umuntu w'umupapa urabona. Ariko wewe umuje nkanje ndashobora kubaza byose byo nipfuza kubaza kandi unaniwe kawazi ngize kuri rero.
Gusa icyo onzi nta ruhara ndabifisemo kwivana ryo mugore wa Isaac.
None kubera iki basi bivuga ko ari we mugendana?
Eh abantu bategeze bahari kugira bavuge.
Basi
ibindi baracavuga.
Basi ubwo buhafi bwanyu ni mu buhebe. Kugira basi utworohereze nimba atari ibyo. Basi kugira tuzayo nimba atari ibyo. Futa nimero ya Isaac nimba uyifise bloka. Ntuzo suye ku telefone nawe ntuzo suye ku telefone nimuzo suye no kubonana. Isaac wamusevinze gute mu telefone yawe.
Fidya uno musa wangenda ni
siko kugenda ni dukeneye kumenya ukuri
umbushaga ndakoreye ko namusenze
nyereka ego basi nyereka nta numwe abibona abantu bose ntimubibona
nyereka
ndabibone tu basi je menya ukuri basi nuko ntavyo mvuga
ntibikenewe
ufise urante amakenga
oya amakenga
gute wombira ati nta ruharo none nimba musevinze Isaac classic nimba musevinze Isaac TV ibyo si bintu bisanzwe
kuko namusevinze ko se ntibikeneye ko bimenye
basi Karine nakubereye Isaac nakubereye watubwire ko atakubereye tubimenye nakubereye
wari kumbwira ko umugabo wabandi urabuza nkumbwira ngo arambereye
ndakubagije nakubereye ni mubi rero arashaje nta mahera afise tukenere ntakubereye nekuwe ngo urikura mwihakana cyane menga urikura byikuramwo byikuramo cyane tubwire ati ntambereye tubimenye nawe amenye ko atakubereye ha cyo ndakumenye cyo ndakubwira ni wambira ko atakubereye
bon bidinze bibarambere
eywe ngongo ki
arambere numuga tacha ba Ibrahima yo kontra mu kugara we
so muhongo no mu papa
eh bon
numu papa tacha ba
ego yo bibwe no rewe sina yo kubera
inde inde
wari yo kubera
cewe ya je ni yombera ya
kubera
ni yombera
tu kubera iki
ni yombe none nkuko we none we yo kubera kubera iki les goûts sont partagés ni yombera
sawa reka tuve kuri yosije nimba ari bindi yombaza wombaza gusoje kandi yosije
oya je nje iyi ntituye tuyiva ko nkandi utarambwiza ukuri
ushaka ukuri
gira conclusion tu heze mbwiza ukuri ti jere na Isaac turasohoka na umugore wiwe nimba byagenze ukuti cyanke baracari dukenere kumenya ati none we
umva ugira ibinyemeze ku nguvu
sindiko ndabikwemeza nkene gusa kumenya sindakwemeza ariko ndakeneye kubimenya tu
izo nakubwiye ni kugira nibaza nakindi norenza ko
ya na Karine ubunya abantu bose bari bazora ababijya bintu baza kubibona we baze ko tabwenge bafise uragendura be commentaire ziriko ni huza kumenya ati eske ibi bintu nibyo niko tarabibona basi
je ndibaza ahantu hari urukundo bon nivyinyegetswa nivyihisha rero mwe muzovyibonera mwe
no mpamvu bitihishije rega rega n'ubundi ntivyihishije
muzovyibonera
imbere y'amaso y'abantu nivyihishije ubimenye ko bitihishije turabibona kandi rero mu kirundi bavuga ngo imisigi isuma ni mirongo inga mirongo ibiri
mirongo ine
mirongo ine two turaharura twahereye uno munsi rero twe basi ntiho twatangwe kubona uno munsi ni umunsi wa mbere turaharura ukwezi n'iminsi icumi guys tuzaba twamaze kumenya ukuri
nta kibazo
igisima kizaba cyafashe
we fidyasha tukaye niyo sije
oya nayo twerekana nayo ntacyo reka ntacyo tuzubaza na Isaac nawe bisabye niwe abipostinze nawe tuzomubaza bikenewe bishitse nawe tuzomubaza igituma kubera ndazi ntiyadukije ntiyafashe umwanya wiwe ngo ariko arafata birya bintu akabifatanya ati rero umugore wa Isaac na bavanye ngo nanje rero ngo Karine ngo agendana na Isaac n'umusatsi so umusatsi
sinzi icyo yabikwiye ko kugira yifatanye kugira yanyu
reka turindire iby'Imana izokora ndazi tuzobibona
none Fidia mu kiganiro twagiranye cyose kumera ngo wibajije kuvya Isaac cyane ko atabindi bibazo basibyo kubaka abajene cyangwa ugaruka wigize
umbaze oya wewe ntugezwe kubaka abajene bo ngaha mu Burundi je nakubajije ibyo kubera nibyo nkuru twabonye rikira trending ahantu hose urabana aho uza kurengana no munsi abantu bose cyaza ati tugire selfie uyu ni wa mugaga twabonye tugire selfie kugira babone yuko bari kumwe no mu star wabaye bo star sha ngo tugire ngo ibijyanye no gwaruka wowe ndabigwaje ibijyanye no gwaruka wowe binyishura hajye uriga kwanza uri
bazi fije kwanza nima muje na manango kugira ibivuze ibiganiro ku TV online
n'abanyarusaku rero umva rero
ngusa
uvuze ngo aza ku muntu wawe hafi n'umunyarusaku
ari nza kurondera mana yanje ni kiru abashaka kurondera
umva rero Isaac n'umunyarusaku
uri hagara umunyarusaku
ah uramutse wewe nakora ku TV online none wamaze kuvuga ko abantu bose bakora ku TV n'abanyarusaku Isaac umuntu wawe hafi n'umunyarusaku rero
wabyivugi n'irayivuze n'irayivuze
Ni wabivuze.
Et mon chou.
Wiga he wiga biki.
Ni ga muri asiatique.
Muri asiatique. Ni kene shuri gitwa muri asiatique.
Université Sagesse d'Afrique.
Ah, Sagesse d'Afrique. Wiga biki.
Ni ga finance comptabilité.
Finance comptabilité. None uratikirundi mbega hajya neza.
Kirundi.
Eh.
Ndagirage bivana ivyari byo
uragirageza
ivana ivyari
na kirunduzi dukene urakizi
oya ivana ivyari byo
oya urakizi ntacuzi
oya ivana ivyari byo ari gihe
nta bivana dukene ndakizi
ntacuzi kirundi bon na ico twavu ico twavukiyemo tuyikuriramo gusanga
ubu muri ya mesiye twakoranye hari giswahili wa uravuga ko murazi kirundi rero
mvanye byari
entre ya
telefone hari nagiye barakubwira ikintu mu kirundi kandi usanze uzi kirundi mugayi kakona kakunani
oya nivyo ukunda
ndakubaze
je nta kirundi nzi aho cyane ndakubwira je kwatacunzi none ndakubwira ko ndakizi je nta ariko wambiye ko kizi rero nanje ndakubaze mbira itandukaniro riri hagati ya telefone na phone
ako fide
no phone na telefone none cyose kirundi inkenereye kumenya itandukaniro riri hagati ya phone na telefone tumenye phone ni iyihe telefone ni iyihe
itandukaniro riri hagati ya phone na telefone
eh
natandukaniro rihari byose ni kintu kimwe
cyose ni kintu bega ya telefone ni kirundi
telefone
eh ni kirundi ni kirundi
ni kirundi kibanze n'igifaransa
dukeneye kumenya telefone mu kirundi rero hari abantu batumva igifaransa dukeneye kumenya telefone mu kirundi je nta yonzi mama we mu kirundi nta yonzi nkeneye kumenya telefone mu kirundi nze ndavuga ati ndafise sinzi ikintu baza kuyita mbwira
telefone mu kirundi ni ni itumatumanako
umbira tumatuma irakwegana rero ni ni sumako
oya
tumatuma nako igatuma kuwiga tuma ko nugi gatuma ko noke peteka no patabyanze ngira ngira ni tumatuma nako ni tumatuma
ndazi
ngo ndazi ikirato mu kirundi bacitwa gute
fiza bona muso bakuntumye wewe
oya wena nawe muneje unamuzi ndatewe bako no kuvuga ni umustari nawe ngo ngira selfie cha posting aho
ikirato mu kirundi kirato nyene
ikiato nacho
kiato
eh
mu giswahili
kitubwiye mu gifaransa na ikirato mu gifaransa
ariko fide
ah none nturi umunyeshuri ndaga bavuze wiga ngo wigira ibigi muri sagesse
agera we nakugiye ntwara kuranyumva rero
ngo konta subira mu konta comptabilité wiga comptabilité tik tak ndakubaza ikibazo cya shiki harura unyishura muri 3 secondes nutakinyishura uze bawakinaniwe sivyo 20 × 65 1 2 3 cyakunani 20 × 65 tik tak oke okay, ndakongeye ntacyo 20 × 65
wiga ko
oya ndagihinduye rero 20 nagihinduye wamaze kugira nagihinduye kindi turahinduye cyakunani 20 × 65 muri 3 secondes cyakunani kandi wiga comptabilité natubwiye ko wiga comptabilité none
wampaye abantu zeye make
amake
wampaye imisego
wiga comptabilité aho onye ubuzi calcul mental ni
rigero ni ndakuyumvira
uyumvira kandi wiga comptabilité mvayo rero genda wige sante rero genda wige sante publique nimba umva tabi hari urushoboye cyangwa genda wige
cyane umuntu umuntu yakuntumye kweli
nta wakuntumye paho ndiko ndakubwira gusa turasubira mu 3 secondes kandi 90 × 35 1 2 3 encore 2 secondes 4 5 cyakunani na comptabilité tout paho muri za gese yugira babeshe payo kendurondere bindi wiga nimbi byo bikunaniye dans 5 secondes ibiharuro wiga comptabilité payo kendurondere bindi wiga cyangwa bimvemo
iyo fije no kuri
reka tugushimire cyane reka tugushimire cyane uradutwengeje uratwishije ibitari byo nibiri byo uratubeshe nibindi tubwije ukuri ariko ndaza ukuri tuzokumenya urakoze cyane rero ku mwanya wa waduhaye nundi munsi twakwitura uzo twitabe kubera ni televiziyo y'umuntu wawe wa hafi
sawa nakibazo nzobitaba ni mwanya nera
sawa reka tubashimire cyane namwe gwe muza kudukurikirana mugire subscribe share and comment murakoze cyane ciao ciao
ubukunda kuza muri vire ukabura uteramira uba wagendanya abana ukabura ubasiga inyishu sahanda atari muri fan zone muri fan zone twabateguriye ikibanza kiri VVIP zanyine umumenyereye kubona zikinwa mu bihugu vya buraya biciye ku buhinga bwa none nka maje video na handi muzisanga atari muri fan zone muzu hasanga za jeux za PlayStation zigezweho za modoka za réalité virtuelle arizo VR ushobora kwitemberera mu bindi bihugu cyangwa ukaja
ma course internationale wibereye mu Burundi muzo dusanga kuri boulevard de Luprona en face ya budget
cyangwa mutwa kure kuri 71 371 405
Isaac TV.